mnafungulia viti mna drop pale enda chukua tu viti hizi zuia kufika shule enda chukua viti mbili tu ndio na waste time.